ODM party.
Nyicha negibeto sido, mabeka deja Ramogi Oginga Odinga Foundation of Fiska. Makaso biguns nedugo wiro.
Yes.
Loketo kakurazi, kakuro kalonzo tema wacho gima giwinjo reto gipogo reparo. Tok poni, ema podu wacho moro podu uke iye kani. Poni ti winjro podu ongeyo makare.
Etingeni machane romo marazi mio. Keche momi onekoro kaja, kaja komo uwok, to guns biro. Togi kweyo kika kama neka loso lose. Dware ni mondo parties go bed independently. Mondo ODM, kajo telo mag ODM loso, togi wek loso in a way mabende poguji. Nikech kata mana jogo maluo ODM, nitire jogo ma are for the talks, to nitire jogo mabende are not for the dialogue. Omiyo kata ODM jotelo go bed, dware ni mondo gibed piny as ODM party. Nikech kane jakomu wok to bange jiwacho ni wan, as a party, one ki position mamarwa, mao ken position mar Azimio coalition. Omedware ni mondo ODM as a party, independently obed pig, mondo jipere nito, eregi mawanua gain, out of dialogue, miwachoni, kutwak miwachoni, gains magwa en mage, to bendeni tire kaka gains gi, wa share gigi jogo maluo ODM okay. As a party.
Wadibire wach mar bunge, bangi da kabateni kechimu.